Molokwane o buile gape o gwetlhile mo Aforika Borwa botlhe go ka tla ka bontsi go tshegetsa setlhopha sa bona fa ba tlabe ba se tshameka mo legeng ya Telkom.
I know there's private security, there's JMPD there, and there's their own securities. I even hear that the mapanyapanyas are coming. So it's a lot of security that is around there. So everybody must feel free to come to Elis Park to watch the games. They will be very safe.